guys cool with the cover? I'm gonna send you on your way. This definitely needs some singing, so please help us out if you know the tune. Thanks again for coming, guys. It means a lot to us.
Da 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 da
Thank you so much, everybody. Let's have a pint and have a beer together, okay? Cheers.
Thanks, Steve.